kuinu ekilakati nafse yangu ikuimiji kila saa moyo wangu na ukuinu ekilakati nafse yangu ikuimiji kila saa.
Shalom, this is Godwill Babette, and I am wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Remember, Jesus Christ is the reason for the season. Keep it JCC TV.